Mina ngicela one iPhone. Angiphaxazi isithombe. Mina ngicela one iPhone. Angiphaxazi isithombe. Yesihle. Yesihle. Oh, Yesihle. Oh, awu mina ngicela one iPhone. Nama ngishaya isombe. Siyafiliza ngale cellphone. Kunomehluko phela. Baphosisi bama iPhone. Babhobhuti bama iPhone. Ngicela ngiphaxaze isombe. Baphosisi bama iPhone. Babhobhuti bama iPhone. Ngicela ngishaya isombe. Yesihle. Oh, mina ngicela one iPhone. Angiphaxazi isithombe. Mina ngicela one iPhone. Angiphaxazi isithombe. Yesihle. Oh, Yesihle. Oh, iPhone users aningithwebule. Vele kube mhlophe kukhanya amaflash. Ngicela uposte today siyakhipha sonke bese uyangitheka hashtag iPhone awe. Awuphethe olunye ucinga kaphucwe ngizophosa unobona usuyidodwa wentomzodwa awushuze masinyane. Acima ama disco, it's iPhone flash lights immortalize roka. Anshutse nge iPhone. Mina ngicela one iPhone. Angiphaxazi isithombe. Mina ngicela one iPhone. Angiphaxazi isithombe. Yesihle. Oh, Yesihle.